ela eGoli bebuya lezidumbu lezo kulama grocery abuya azofika emakhaya efakwe phakathi kwebhokisi lilo muntu efihlwele ukudluliswa ebhoda. Leyo nto angikwazi ukuthi ngakhangela ibanje njani. Kukhona into ephilayo enjalo izasiphathela iconvict. Kube sokusithi kule nto eyokuthi thina bantu mama sicatshela wena ugqoka ama mask, sicatshela ipolisa sesifika ku roadblock ugqokana ama mask, ugqokana ama mask, sihamba ezimoteni singagqokanga, into eyingozi ezwisa ubuhlungu. Hey, alikaze lingene ezimoteni ezingena uzulu wonke, uzulu wonke lo lami ngihamba khona ngikhona lapho mama siyenza siphila sicashele umthetho. Athina sibona angazi siphila angazanithiwa ungabuya ungananzelela ungabikanga mama uzithutshele kwakho uzihambele emini uzathola umuntu wonke ongagqokanga imaski. But kathesi silawa silawa ezikhwameni. Heyi ngiyangizwe angazi ngani sicashele abanye abantu kanti singacashele iconvict. Kule nto ingozi mama kakhulu 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 angazi
kuthi ukuthi thina ay athina sibuye sizoni tshela ukuthi yenzaniso especially ekuhlaleni kwenu thina siyathela nje indaba ukuthi hayi uDubo nantu badala sokumele lina zinkokheli labantu bendawo nxa sokumele kwenze ulutho libuphi ngendlela ethiwe umthetho wezimbabwe lingabona sokulokunye okwenzakalayo okungekho emthethweni kulapho lina lami ngisakhamisi osokumele ukuthi si-ed hayi khona ukuthi masukuze abuye vela la alokho akakho manini senze ngapha khathesa indlela esibuye ngayo yokuthi asiqinisana nini siboneni ukuthi yonke into esiyenzayo mina lami ngilo mlando wokuvikela mina ngilo mlando wokuvikela umakhelwane wami ngilo mlando wokuvikela igwanda ngilo mlando wokuvikela okweliza kwenza khonokho
lo mbuzo othi ngumbuzo sombuzo silohlupho olukhulu ngase sifelwe ezimfeni laphana inamba siyayizwa ukuthi sibili sihambe silihlekane lincane inamba zolezo 50 kumbe lo but thina ngokwemsintu sethu la ngokuhloniphana ukuhlala kuyaseyalela ukuthi emakhaya sibe kanjalo akukontroleki ngoba lwana usezwile isihloko emakhaya lapha uhlala kwethu siyizihlobo sonke ungayithutshe egungo yethutsha ngasiyizihlobo sonke nxa sokuyiwa laphana ngubani oza kuma egedi nathi phenduka wena abantu sebekwande laphana mana wona iprogram ihambe isiyaphelela. Hey, siyasifice kukhama kungani kunzima ngobana angazi ukuthi kungaphathe kanjani sibili ngiyadinga indlela ukuthi line elihamba liyalikubone kungaphathe kanjani
bengisithi ngiwubambe omunye abuze bendlini ngawayiisana nobunyona ukhona lomunye indaba ihlupha khona phana kubheli okunye-ke akulo eselike lahlangana na ngihle ngiyibambe khonapho ngentaba indaba yakhona efunaba kunzima kakhulu baba and singananzelela umkhuhlanelo ufike wangani ufuna ukutshintsha indlela vele esesisebenza ngayo lingananzelela lezikolo ukufunda okuzaba khona akusoze kufana nalendlela vele kafunda ngayo kuzaba nokutshintsha abanye bafunde ngapha kuthukanye sekuthweni kuzanywa ukuthi abantu bangaminyani indaba lapha isekutheni singaminyani ngoba nxa sihlangana senze nje sikhuluma sithimula sikhuhlela kulapho kuphuma khona phela okunje lokho okuyi-COVID-19 namathi njalo siyabe sibamba lapha emapholisi sibamba lapha khona ngale senzane nxa sesikhala sesigonana khonokho kuvele kuyikho kungafuna umkhuhlane lo. So inkalakatha sithi asithini loba besithile abanye bethu kungazi kwathi siyehlangana futhi ukuthi siye kuthapha ubhubhane lolo esesikukhangelele ukuthi nxa sekulemfa asigijimeni sesibhedlela sikhulumisane nendaba yezempilakahle basincedise ukuthi kungayenziwa njani izinto eziningi nxa sikwanisile thina abemizrobelt sathola i-transport vele siyabe sisegedini sibhala futhi ukuthi kulobani osebuyile lobani okunye singakwenza ukuthi ekukhalelaneni kwethu siza kulungisa sihlezi phansi njengakosabhukula kubani ukuthi asenzeni so asebengahamba athe sabanye bangahambe ekuseni bakhalele bahambe abanye bahambe into engafunakaliyo ngumkhuhlane lokhu yokuthi sibuthane sonke sibe phakathi ukuminyana khona ukukhala sesiyithapha ngiyalizwa badala vele isintu vele sitho njalo njalo lathi asithi ukuthi lisilahle kodwa sesikutsho ukuthi esintwini khonapho kuyini esingakwenza ukuthi singathelelani sisebenzisa ukumakhathana lakhathana sisebenzisa imaski sisebenzisa ukugeza izandla abanye nyananzelele ungathi geza azonde bakithi athi kudala ngeza sengenela phana ngageza angena thina nxa sikhona vele sesilincedisa sizalithwalisa nzima ukugeza izandla ngoba siyabe silesanitizer nxa uthibile kafa nxa usithi fa ngoba siyabe siwazi ukuthi sokuke kwenzakala izinto eziningi ezinkulu umama senator ngale gwanda besikhona besisenza khonokho okumele kwenziwe siyabe siyacebisana sikhangelele ukuthi sikwenze njani njengoba singabantu abeni sikhona angithi sahlabela sathi baba tuma mina baba tuma mina ngichonga ukuthi sizancedisa kuphela ama high profile khona kasi nje akhona ama VFWs and bakhona ama home based care givers bakho ama community based health workers wonke aphathekile ehlelweni lolu lokhozi khona kokuncedisana kunjalo bayabuya lapha bezibedlela babuye bazenzile ekuholeni lapho lapho futhi kumele nilandele khona ukuyana okumele kwenziwe ukuthi COVID-19 lakhona ngale phezulu abadisha khona ukudla kumele kubuye kusukela kumanufacturer kuze kuzofika ngapha kulabantu abakuhlolayo ukuthi bakubone ukuthi kuphathwe
ngendlela akungalindelwa umuntu oyi-1 ukuthi uzibana ngantshela ukuthi ngenze lolu hlelo emzaleni kufanele ukuthi omunye nomunye akwazi ukuthi impilo isezandleni zakhe njengoba kukhulunyiwe ngusister laphana ukuthi ukugeza izandla kuqakathekile kakhulu every time and again and impilo yethu lingananzela vele isitshintshile akusafana nalaphana kudala sekufanele ukuthi kutshintshe impilo i-abnormality yona le ekhona kufanele ukuthi kube yiyo esijayele ukuthi every time and again yikho sifanele ukuphila ngakho so akufanelanga ukuthi uhlelele ukuthi uzakhunjuza ukuthi hayi geza izandla lapha hayi thwala i-sanitizer thwala isepa yakho thwala amanzi akho okugeza and the like fake amanzi ngoba sihlala sikhumbuzana ukuthi amanzi okugeza kufanele abe khona emakhaya khona ngale ungazawubuya wafakelwa ngomasipati but kuyakufana ukuthi wena uzicabange le muli yakho ukuthi nxa ungasafakwa ngamanzi okugeza ngapha ekhaya then that means imuli yami isengozini esifanele ukunanzelela ukuthi thina ngokwethu yitho okufanele ukuthi sizivikele akulo omunye umuntu ozabuya eqedala umkhuhlane ngaphandle kokuthi thina